so could he have better memory? No, man, no, what do you move with him? I could not marry him with him. Get a bit humble. On God's day. He only ever went to kick his own, no tata. Then when we can put you, no chizu. Mano, what do you think there's a bunkpa?
This thing is not working. Not working.
Yeah, we hear there's a bunkpa, but I'm going to see you can get made by force. Every place, me, Jerry, I'm the only notice of an on apple. And now, goes in the Madanabia, before the an apple. Even today, Nita, but I'm not going to know where the ship is. Okay, we'll watch it. We got chugging on again, me and Nicky. Chukwan again, me and Nicky. That's a good nanya. I know no nozo, na quacka. Oh, yeah, can't you know me? May I the mozo? Eh, Munonia have you? What's told the Jesu? Una magago young Kimoha. Namo Biara on your ho, the Capishop. Oh, what other than the no, I've been married at a quizuku. Oh, where can I say, hey, una madam? Where can I say, hey, I'm a good young, but I'm a legoon in 1985. I'm a legoon in 1985. We have in 1985, but I'm not be on your hack oka. But on your horn on the Ako Parish. Sacha mo, sacha mo, abu mo yende ono sacha mo nanjo. Such a maggie, if you don't do a whole bag them, but man of me, mine, such an such a in the get come before now. When I follow my come before, but who could be in all the years? I mean, or for any mine, and my idea might for such a. You have an anime, I go on in the Munukutan. We pass the movie around your house, not your money has father or not. Keta, loves as bishop or not.
Oh, what he has, so would you wish to be our religion?
Bam Nabia Coca on your home. Then I tell him to your human retreat. Anna, I caught it to make me. I want a full bush in Mundo buying them no room on lateral day. Before the dawn, your hobby are buying. I said, near Choconum, but my head your mamma on bar. Say, I'm buying on your home in the Mugin. Asina ngba ham na abia ka uka na onyo ho. Na mu ni biari me ni heritrit. Oruze ke mu rutere,
Ọbụ na nwere ụmụ okorobịa na-abụọ nọ n'ụlọ ụka mba na-aka ụka n'ụlọ akwụkwọ mba ya na-aka ụka alụọ ma sịzị ha na ebe ọ bụ na eme butere ngọzi na ndị ọnyọ ha ajụ ya na eme iburu ngọzi m butere landị ndị ọnyọ ha bịazịa na-agwa m na o nwere fada bịara imere ya retrit maka na kemgbe ihe ahụ mmeri na ọnyọ ka ọnyọ ha agaghị n'ihu na ọ gara ya sị na abụrụ ọnyọha ọnụ nri ama sị ha emere ọnwa esi na fada ahụ bịa na ha retrit sị ha ji eri ọma fada mgbaghara na ọ bụrụ na fada agbagha na ha na mgbanwe ji abịa be ha ọkwa eziokwu adam ka iso bịara ya bụ ije ya bụ ihe wutere m o wutere m nke na ọ gbara m anya m nyi mana ihe m zara ndị ọnyọhọ bụ ahụ bụ na-asị m ha na enweghị m ike isi unu na mkparị akparịrị onye ozi nke Chukwu enweghị ihe o ruru mana ihe m nwere ike ịgwa unu bụ ndị ọnyọhọ bụ na ọ bụrụ na o nwere ihe unu mmeri mejọrọ m na-agba ya mara m mana nke m ji bụrụ onye ozi nke Chukwu na ọ bụrụ na anyị mejọrọ Chukwu na ya bụ omume na-ama eso ọnyọhọ ga rịọ mgbaghara maka ya and at that time I bịara icheta emere m 2000 na ihe ọ bụ 1990 bebe o soro ha na ihe anyị ji eme bụ na anyị ji apụ ekpere na ọpịpịa na ebumọnụ ma m ji esoje mee ọkwa eziokwu ka ọ gbaghara mkparị ahụ enyere fada bịara retrit n'ebe ịbụ ndị na ọ bụ mụnwa bụ fada ahụ sikwezie nwere ọnyọhọ nkwa na nlata ọrịde ọzọ na-ama bịa ka ụka na ọnyọhọ onye ebe m na-eche nnọdụ m n'ọbụ 2000 ihe a mere maka na mgbe m bịazere ka anyị megheri ya bụ ọpịpịa mezuru ihe nlatazi ahọrịde ọzọ n'ọgọst na-abịara m ụka na ọnyọhọ nọrọzie na ya bụ mas nụma nụnụ na arọ be fada wee nye obere onyinye ma o tinyere aka nke m maka ịrụ ụlọ be fada nke a bụ isi m na-ahụ be fada a anya mere na eme orutere bagodo be fada fest maka na ọ bụrụ na onye ha amaghị na fada ọ na-asị na ndị rụrụ ụlọ ụlọ fada a mgbe fada ọ na-anara enye aka ma arụwa ụlọ fada na onye ha na ọ maghị na ọ nọkọtara ọ ga-abịa bụ bishọp ọna ọ ji agba ọ bụrụ na ebe fada adịghị na onye ha na-agabi isi na nwaanyị sọna nwere onye mara ihe ọ na-eme n'ụwa ebe ọ ji abara uru eji su ya n'oyibo I did not know then I was helping solve my own problem amadị m mgbe ahụ na aka m na-enye ebubo mgbe m na-enye ya maka na ọ bụrụ na ekefuna m nlatara ga-abụ bishọp ma onye ha bụlagị parish na maka ekefuna ọnyọhọ parish ma ike ya ma enweghị ebe fada ike ya ma enweghị ebe fada na ọbụ gobo bishọp bụ anyị abịa akpacha ịkwa ntị so na anyị enweghị ebe fada gị chọrọ ịdị mgbe anyị aghọta ego aji aji arụ ebe fada mana kịta m na-ekwu ya na-ahụrụ na nnukwu iro n'ụka onye ọbụla ya akpacha m ntị na arụchala emeka ụmụ ụka nke nọ na sịka otito dịrị jesu chukwu anyị na-efe dị mma onye anyị na-efe dị mma chukwu anyị na-efe dị mma ndị mmụzi na-efe ya ịnụ ụwa na-aja ya mma onye anyị na-efe dị mma halleluya I'm not
dịrị Jesu.
Onye Onyoho, onye ọbụla bụ onye Onyoho, chere na apụrụ ya ọnụ ma o nwere ihe jie n'ala n'ọbụ ya ji onwe onye. Onye bụ onye Onyoho na-eche na o nwere ihe ọzọ jie, bụ ya mere gịnị ji onwe onye? Maka na ngọzi Chukwu webetere na Onyoho taa na-asọ ga-emenye. Chukwu sara Ezekiel, ya bụ amụma gwa ụmụ Israel na ọkpụkpọ nwụrụ anwụ ya emechedịrị ndụ. Ya bụ ọkpụkpọ mechiere dịrị ndụ eziokwu. Onyoho, bilie n'ije. Ụmụ Onyoho, bilie n'ije. Tetenụ n'ụra. Sowere nụ Jesu, maka na onye so Jesu adịghị anọ n'ọchịchị. Ma ọ dị gị ikpeazụ, maka na Jesu bụ ụzọ. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-atọchiri dị n'azụ, nụ hapụ ihe a. Mechaa bụ ọma. Pọl dị asọ sị na ọhịa ka mma gbakwa. Chetenụ mgbe unu bidoro ije a, kụnụ mmara na o nwere mgbe a na-ene ya n'ụlọ ji ruo m. Mana Chukwu na onwe onye bụ ihe na-edu unu ije ya eme bụ na ruo mgbe ị dara ya n'ụlọ ji ruo. Ofu ihe m chọrọ ma anyị bụ ndị ụka ma o doo anya anya nye ndị ụka Katọlik bụ na ihe na-esechi anya azụ n'ebe anyị bụ na anyị anabatala nke nkụzi nke okwukwe nke Jesu Kristo dịka ndị Katọlik. Maka na ọtụtụ n'ime anyị na-eji ụka mana ya bụghị ndị ụka. Ọ ya bụ nsogbu a. Ihe bụ isi ihe Jesu kụziri anyị anya nabatara ya. Ihe anyị na-eme nke izizi bụ na ọtụtụ n'ime anyị ka na-agọ mma ife arụsị. Fada, o do aka dịdị n'Onyoho. Fada asị na onye dịrị nkọwa. Aga be mmegbu ịkọwa rere m. Maka na e nwere ike asị m na o do adịghị m aga. Ma a ka na-eme ihe so o do n'okpuru. Ọdụman the Anglican Bishop of Nsukka, Bishop Agbo, Nọmarị mgbe oshi, ọ bụ onye Nneke, ọ bụ onye Nneke. Mana ya nwere onye na-agba aka ebe na o nwere Fada bịara Nneke. Ana ka ọ bịara Nneke na o nyere kacha ikpe odo Nneke tete n'ụra. Ode abụghị ezigbo. Ndị na-asị na ọ bụ ihe e ji akọrị egwu, ka anyị mefute dị ka anyị ga-eji na-akọrị egwu. Na ọ bụ ihe e ji egwu egwu, ka anyị mefute dị ka anyị ga-eji na-egwu egwu. Ọ bụghị ụdịrị nke a na-adọchi madrasị. Ọtụtụ n'ime anyị ka na-agọ ma efe arụsị. Ma mgbe iji ama na ọtụtụ n'ime anyị ka na-agọ ma efe arụsị bụ ihe shie n'anyị ike maọbụ mmadụ nwụọ. Kedụ ebe ị kwenyere na onye nwụrụ anwụ na-akọ? Ịkpa anyị ga-anwụ, arụ anyị eru ure, mkpụrụ obi anyị aga n'ihu jụụ agakwa ihe. Ekpechie gị ikpe ọ bụrụ na ije gị n'igwe ijeri ọkụ mmụọ. Ma ọ bụrụ na imete gị ije je n'ọkụ mmụọ, ma gị adịghị ọcha ya ejije n'igwe, Chukwu emere gị ebere, sachaa gị repọgata. Ọ bụ onye nọ n'eluigwe bi na-ekpu n'efu, sọ bụ onye nọ n'ọkụ mmụọ bi na-ekpu n'efu, sọ bụ onye nọ n'ebugharị. Onye na-ekpu n'efu bụ onwe ugwu. Ndị na-eri efu bụ ndụdụ ndụ. O nweghị ihe onye nwụrụ anwụ ji efu eme. O nweghị ihe onye ji eme. Ana ọ bụ ya na-esechi ọtụtụ ndị ụka be anyị asị. gauge a quong as a noble menal. My yamaro menal and not to be here. Here is a quong was gathered in the menal line. Motorcycle, I did it in the menal line. Bulumbule, we are handy. Answer, they will get handy. Fun, they will get handy. Mahali lo pekwa ni yeye waga haniko ne kefe lu kuvora pa me rapa boyo mage ino bubu blouse me blouse boyo me se kuna eku bubu singlet sobo eku mwoke yuko tana usana nika oyibo maine bo mena o mena kato hoy. Nasem one and then one day when you get under the baptism, I can get an aggish in Edna. She didn't end it. Macaronia, Morgan, I said, and once on the baptism, I can have it. She said, Edna. No, I have one day. And I naturally even don't answer again. Now we're not going to muscle any woman. In the record of the Farris, Winnie Farris, the men are the book. For instance, Onyoho. But no one will put it here, take it up. The good king, more back. But memory will be given a moment. It can be moved with an answer of autonomous communities. Autonomous community, it came in key, that people of the obligo. Emma, the obligo, my dad's way, as well. Get a man as only as of Ewe. Ewish way. Get a big one on your. On the leader. I will go to your child with the chief. What can I am married to a chief, my chief? Beg on your child with the chief, not from that, and I want to be with the back. Never in Boma, who quagga, dagger. No bundog, and you cut a ring up on dog. Mara Gihija, there is a Juma, a heba mission, a heba dog. Ekama Gihija, my head, a quizzoku, the Ben Namanando, and a justice of what among the general. Eh? I'm going to college. Moyaging Brahman of Katakubuquas. Mbomu, no beggar, and get a kita. Tatan, you could die of a man. I made an autonomous community, equally, I'm Jack and the only guy that I know that I'm to know. Me go out and go by. Get around as only as government in Apple. Our only young Yamba certificate, A good sharp with your latter. Now they will go to go on and get you at the collected. Man, got it. I'm army into the end of my hand. Okay, can I be when he goes to Abia with the loan? For the good on the Chazakra, for the narrow, you wouldn't may be win on your home, but he wouldn't. May I not do? As not a mina. You didn't boost the nine of mina. Then one more boat donated back up by the island he waits. Over each is not do a tiger out in a youth. Of any way, you do. Do to Toma Beta, A tiger, I like that Greek Catholic, my name, Mudu Nakatapanama.
Okay, if I am the one who is 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 the one who
iro n'egwu ụjọ mana ụwa na ekeke eso si na nwụkwulite n'ihe izizi ọgwụ arụ ndụ mmadụ ya bụ egwu a elu ụlọ maka na ọ bụ egwu egwu ezizi ije mara ọ bụrụ na akụkọ ndị mere ya na-atụ ajọ mmụọ ma enweghị nchegharị ajọ mmụọ abata n'ime anyị oke chiekumeleke na-ekpere anyị kpere mgbe anyị na-ebido bịa mmụọ nsọ n'ọjụ obi ndị nwere nụ kama anyị ga-asa ekwekwetara ihe n'ime panọl ihe n'ime anyị ga anyị na-aza ọ ndị kwere nụ ọ bụrụ na iso na ndị kwere nụ na ihe so na ndị ekete oke mana ọ bụ mụnye n'ime fa ọkụ nke ịfụnanya anyị ọkụ fire holy ghost fire ị na-arịọ chukwu ma ụkwa jụrụ come holy ghost fill the hearts of the faithful and enkindle in them the fire of your love ọkụ nke ịfụnanya mendeba anyị ndị ụka anyị ndị katọlik ndị pentikostal ndị igbo na ndị naijiria ga bụ onye chọọ ịkpọ mmadụ iyi ọsịa ụka ọkụ nke ịfụnanya na-arịọ chukwu mmụọ nsọ anyị na-arịọ ndị otu kristi anyị na-arịọ ma ụtakwasị ndị otu kristi ụfọdụ iche n'ụzọ pụrụ iche na sakramenti nke kọnfọmeshọn kọrọ ọmụmụ nsọ bịa ịdakwasị gị ịwụnye n'ime n'ọkụ nke ịfụnanya ka ị nwee ike ịfụ chukwu na mmadụ ibe gị n'ekike mba ọ bụgo kaba anyị na-eche bikọsụ ndị a niile na-awọkpọ unu na-agwa unu na ọba ejeọma juru n'eka n'ọba ọgwụ nna 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 nu n'ọba onye iri ugwu n'ọba ya n'ebe n'ọba obute n'ọba nwanne gị wee gaa achọghị m ịga n'ihu of course n'ọba ihe mmemme esu n'ụwote 50,000 100,000 ọ bụrụ na ha bịaja kruse ọ bụrụ ha bịaja udoro amụ bịaja ọ bụrụ mmanụ of god macha macha bịaja onyoho ụdị mmadụ ihu na-aka atọ onye ga-atọ bụ dis boy si n'ọrịa ya igoziri n'ọbịa ya na-emebi ọdụ fada nwere onye tọhere aka na ekpere ma ọtụm ego na bishọp mere jesus unu nwetara n'akwụkwọ ụgwọ unu na-enye bụ na anara mmadụ ego ka o si metụta mmadụ n'obi ka ọ ga-esi kwado ndị na-agbasa ozi ọma ebe ọbụla unu batara rienu ṅụọ na ihe ọbụla nyere unu maka na onye na-agbasa ozi ọma ga-enweta ụgwọ dị na mgbasa ozi ọma anala mmadụ ihe a na-ekwu eri ha mana ha na-enye unu praịz a ji eme family root a na-enye unu praịz a ji eme kedu ibudo ihe ọma ha na-eke ọbụbụ ọgwụ ọkpụkpa ndụ ha nile nwere praịz oke unu nwere ike isi m nkịta na after all na asụ n'ukwu ma 100 naira na confirmation ọ ga bụ 100 naira bi na-ego m ọsọ 100 naira bi na-ego m ọsọ nke a bụ ka o nwee ihe tere ka ụka na-aga n'ihu na bahị nata asị gị na ị ga-ata gị na-emeghị kọta si m na-akọwa ihe a bụ na ihe a na-eke ụka n'ebe anyị abụghị ụka ọ ya kpatara na anyị nọ na nsogbu ndị ụka ju na eji omume gbaba fada gwara m nkịta na o nwere ndị nọ ebe a ga-abụghị ndị Onyoho ụmụ akwụkwọ nọ na kọleji fada mmadụ ole nọ na SS2 na kọleji a SS nwere idea ha dị 37 na ndị enyi ọdị ọdị onye na SS3 38 n'ụka mmanụ ndị Onyoho I hope na anyị ga-emesipụ ebe ahụ na ọ bụghị miracle center na ihe kọleji ndị ụka na-adọ bụ SS2 200 SS3 20 maka na adịcha SS2 nne na nna akpọfụ ụmụ ha ndị ụka katọlik akpọfụ ụmụ ha
Kpọjehe mba na-ego result exam ego. Mba bụ ịkwụ ụgwọ nwe 9 A's. Onye amago a ọpasị ahịa niile. Ọpasị ahịa niile nwe 9 A's. Eje sort only admission. Asọt tani admission. Oje jiri ego maọbụ anụ arụ ya gote degree. Gabu doctor, gabu engineer, gabu lawyer. Ije ụlọ ọgwụ private hospital dị n'ogbede. Ne doctor nọ mbọ mbụ doctor ọna n'ọbụ ogo doctor pụtara ọhụụ. Ọ bụrụ ya bụ n'isi na awa gị obu emeghị ahụ. O meghị ahụ ọ maara. Ọ pasịrị biology. Ọ maara. O nwere nke akụziri ya. O bụ emeghị ahụ ọkwa chike onye ọyara Jesus n'ime ha ọbụ n'isi na awa gị. E nwụọ ha asị na ọbụ gị Chukwu jiri chọọ onye gburugburu bụ nne na nna doctor ahụ. Nne na nna dọkịta ahụ kwụrụ ụgwọ mgbe o si n'ụlọ akwụkwọ mba aka akụzi ihe pụta gị gote rịzọt. Ebe mmebi Naịjirịa na-ebido. Ụka Katọlik asị no ka anyị zima na ụmụaka anyị nne ọkụkọ na-abụ okenye si na-ekwa. Onye daa ya gụkọta. Na ahụ mba na-eme. Mgbe anyị nwajere akwụkwọ nke anyị na mba onye nkụzi. Ịpasị ya ma ịpasị zoro gị edori anya ọsịrị gụkwata ma ịdara ịgụkwata. Maka n'isi ka ị mara ihe ka ị bụrụ mmadụ. Mba. Ịhụ ma graduate na-ekpofute anyị na yunivasịtị gị taa. Onye ọma ma gị ede leta. Maọbụ mgbe m na-aga elementary 3 ebe m bidoro dị nne m leta. Ọ na-akpọnụ gị na-ede. Ọsụzụ ka ishigetobe. Ide please. Osi ya ehe. Ọsụzụ gị dobe ide. Isi ya na-esi please. Ọsụzụ ma ya asịrị ka ishigetobe. Kere ka o si bụrụ sọsọ ọkụ please. Ka ide m. Kedụ ya gị na-azọ ya. Kedụ onye n'ime ndị a ha amaghị ede application ma ha ejasị were ya n'ọrụ. Ụka na-asị anyị ka emedo mmepe anyị ka anyị kweta eziokwu. Fada si na ebe ya asọchi gị eziokwu. Mmehie anyị ga-asọchi eziokwu na eziokwu bụ ndụ. Jesu si na mụwa bụ ike. Mụwa bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Ebe ahịa si ya kama iji ekpe ekpere n'ụlọ ma na-eme sọ ụtọ. Mkpọtụ. Akpọ ya adoration bụ nsekpuru nke si don't know. Adoration bụ ije sekpuru Chukwu. Ma ihe sekpuru Chukwu bụ ịkpọ isi ala. Seze chi oke na-abịa m were mebere ihe sọrọ gị na gị onwe m nwe ihe ndị mbọ. Anyị dị adoration, anyị na-etigide ikpoo na-amakọ ya agwụrọ ha nle. Onye daa gị asị na ọ bụ mmụọ nsọ kwadoro. Ọ na ọ bụ ịchọ mmụọ. We can't even pray anymore. Ndị ụka Katọlik ekwu emeghị n'ịtọ n'ime ofu dị ngọzi. Isi onye ụka bido ekpere na afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Nna na nwa na mmụọ nsọ ịtọ n'ime ofu dị ngọzi ofu Chukwu na ibe ya. Ka nke si dị ibe ya si dị. Pesin ịta bụrụ ọkwa Chukwu ịtọ. N'afa nna na nwa na mmụọ nsọ ihe Jesu Kristi ji nwee ike ịgbapụta anyị n'ọnwụ bụ maka na ọ bụ Chukwu ezie bụrụ mmadụ ezie. Ọ ga-ajụrụ abụghị Chukwu na ọ ga-enwe ike ịgbapụta anyị. Ihe anyị ji efe ya maka na ọ bụ Chukwu ya na nna na mmụọ nsọ ishi na nna na mmụọ nsọ ya bụ na Holy Trinity na ịtọ n'ime ofu dị ngọzi wofu Jesu na ihe ọzọ ịhụrụ bụ prophet. Dịka John the Baptist maọbụ Elijah na ọ bụ Chukwu. Ị ga na-esekpụ mmadụ nkịtị. na fanina na nwa na monso ya neki eno kakati likuwa karaku ube akaraku ube ube na tuweku ensu ibu maka nwa marlo ube kaike nwa vile lube banor ya koko njoa nilile lile onye meri nenu osisi aburugo onye meri nenu osisi nenu ba hekike kwenso kuro anomu iho kachoki hunendele nwa ube osisi emene na fana asisi bide kwenye kuna ha Jesus Open the king of Jesus. The name of Jesus is open the lobby. Only if I had Jesus, I have one key to women and mad. Only if I had Jesus, I had Jesus out again. He can offer Jesus out again. Who put Jesus out again? Who to put Jesus out again? No. I am a tapper. Monama, many of these so-called churches, were occultic groups, satanic groups, here for the Jesus Christ. Or to the name of the Jesus Christ. Or to the name of heaven, no, to Zuzo. I didn't say all. Don't ever refer to the Trinity. If we instruct your group, ever not assuming the tachograph, because Jesus attached to the gaffer. My Jesus, we are not quite sure if you are not able to be king. He's so good. For the association, no way, not that he gets down, who gets on that out of the book and egg, not that. Oh, Gabongo, bring it if you don't commit a program, let it out. My Jesus, my Paul, that out. Men, the good news, or if you do come on your hat out. Asi na mni wa no kuwe mo hano kuwe uso mugi ni nana aso. Iko hena na Jesus amu mugi ni nana amu ingwa ni nana aso. It is not true. Makana opere wa hamu na uso muga ya demagnova. Iha ni choko inde sho na inde wote mai kudo chike nova. Amu kumkosi kwa na mni ni gwe mwa ino charu. Because me to the show. In Maggie, he did with no work, no, we have no vijay, who could wait in Chikube, Nifonaya. In Chikubi, then we have no gay eyes. But until then, he did look when it is. When I came out of immediate result. Under you, Poco with the miracle, Poco with the miracle, Poco with the river, the Poco with the river. Have I worn a penta? Have I worn a gorro? Have I been to put a shame and have a dozo? Lazarus make it the normal. Heaven didn't represent the Jesus of heaven. Madolini may have put in the Jesus of his own. Madolini may have put in the support. Look over there all in. Our nearly chapter no cabore, but Metuko Borgoya. No, we're all in Ayatu. And the Jesus crusade, the Yaboya, la, a kinetic chuku, not make it to be Javia. All the day to be done, you need not come over forever. Be down. Moment of accident or fashion or move on. That you have some time here, but it's a couple of other times you can put that in cheap. Pray. Pray for the young to come back already, but we're quitting all for the chain or the other yet. Manopoly have been a second in the chicken. He never said, Unetuku, he hates you with the other one. He hates you with Metuku, a madabo. Go away, Papa Tiny, Nancho. No, come on. Yana, go away, make it. Zira, no, soily way. May I go zany way, Jose Fanaya? Uzuto. And Leo saw Okasa with the Nigerian number. The man named Aror. Only care to marry the good of the Gadi. I'm a baby who went on your honey. Ever? The man of Gadi. Jira, how you know, put on the military. Jira, how you know, put in a paper, and you put a family of miracle. What are you, why you not, Georgie? me get back as a boy, my father, boy, and I buy a half of crusade to crusade. I'm in a crusade, which I'm with you. Those boys start your crusade, they will not have to run again. That's correct, the guys. Correct, the guys start your mind to win a puzzle hand. I'm going to head back with you, I'm going to head back with you. I asked her when he came to help her with the lady. And the Christian guest, not a guest. But can I have my letter and she could do what she could do? The crusade, the leg, I don't know if I had any crusade. Our boys! Come ahead, I'll find them for.
You know, I can't walk at your tomb alone when I debut the canyon. Umukoro bi anya chege more ka captain tadeg me mechanica tadeg me miss nadeg de lo adaka o kada me keke nush o kada me keke nush ihe jiri mari ndi igbo war o wele me ga no ga pamba pamba
ano ben won. No, you open a gashokum, a gas, a gashokum, a toro, get another. I got who head up enough for a children head up like me, they send me a text message. He get, he send me a charge card, 6,000 naira. I told her to me. He will get caught. Or a big corner bam bam was he told on your Europa. He make on the tie, he told on your Benin Republic. Mumu e ka le Dubai. Onyoho. Umu Onyoho. Sono ne une tete no ranta o. Omo e bo ino a bege we ye kori je mu moru. O ka da bu gor me ke ka bu gor. Ono ma no were ndo ugwa osa. Boko Haram o chulata. Okwezuku. Onye nanya keke na Medugri. Oso da ogbar keke elata. Kedi ho yim. Abugo chore be ya bayi ego. Oje je ego te keke ozo. Eh? Good. Mana onye na aremesin. Also down the Medugri, up by the Tewari Alata. We just know we get caught. I am human before 2 months or three of Mama Dina, our foundation. Umu girls, my name is Temununde Kirishi. I got my touch and act by Isis. I got a guy's back. I got a guy's ass. Nene kish adeg, nemarakwe kwa adeg. Kiri hege esina, kede koro nuwe. Makane, oka na kizina yika ini yiru. Po alo dia sos, ne anor, ona kwa ne Thessalonica. Ne anor, ne e kizino nombo no piara. Onye garo gori yegi neji. Ege wagi ona aro sapa ilanji. Berso me shiki. Men I don't know what is the game with or me hard call the man and what she does the henna. So woman there, okay, if you do get that over the edge. That book is in cages of this. Magana Jesu, now met, on that cigar, Lunina, Kubu, Jericho, Korea. Always giving the example of people walking and then the little poor man so do the henna. Ojekute Peter, Nandu, the James, the John, Mehen, None, Waz, Ojekute Matthias, Mbona, Nofis, and Nakotax. Oye, winner! Ahelia, Dele, Kako. Ohale, Nasona, Parais, about 20,000 naira. Aparais, about. Of big grass, my dear. Are we getting right? I got it.
Baptism, Kagaka. Every student in the government, no baby, and we go back.
And every child of God born in Christ through the water of baptism has that sign. And that there was God that made with big man on you to quite draw more than on you. Exorcism. Sequence in Wake, Menken Joker, and Walk Ten Menjosa, even you come for a living with a piano, from every piano. And you be a claim, imagine a claim you for Jesus. As you make a mother, Wundeku, when he has gone at his. Unajuwe kwesu odo, omabe igoma, ijena arose, ime unajuwe kwenenziko, unachukuna, chukuma, chukumonso.
A baptizie mge, na vanna, na wwa, na monso, no more. No more. Ona ka akara alimamma na kurobi, nkedate kwekene. Mpita, no more. This is the Jego cause no one give it to you. Akara no de. Iye ozo ni li ne metezi bi ipo amomo uwo bibi ne ute. Mane chuku umar. Nenka I jibru mmadu. John di asosu na. Iha nji akwaru ni iha abu ka ite eme na njo. Maka no nyo opuna ne eme njo abu lege waki chuku. Mane. Okuru na ye eme njo. Ayi nwere onye na-ajatara anyị ahịrị. Mmeri na Jesu gwara ụmụazị nje ọbụla ụnụ gbaghara na agbaghara. Mana nke ụnụ jụrụ na ụnụ agbaghara na ụnụ ga-agbaghara nke ahụ. Since then ọ bụrụ imete njọ, I jekwuru onye Chukwu nyere ike ahụ si ya biko 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 nna na-ewere m njọ. Onye nyere ndụmọdụ na-ekwu ọ sị gị, a tọrapụ m gị na njọ gị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. N'aha Jesu Kristi n'aha nsọ.
Anyị nọrọzie n'ọnọdụ ahụ jewe na Eucharistia dị asọ. Na-abawanye ndụ nke grace n'ime mkpụrụ obi. Na-ewedebe anyị so na Jesu Kristi. Na-emenyụlata agụụ ime njọ. Na-enye anyị ndụ ebebe, ndụ nke grace a na-abawanye n'ime gị. And you become alive again. Ge battery, phone battery a wuri dara wa charge buri e ti aggregate.
All those things ki nwere na nzuko. I wee sute si na I ka achọrọ ka akụọ gị stamp, final stamp n'ime mmụọ nsọ. Na mbi ji anwụ gabụnụ ka Katọlik. Na onwe gị eji eme ihe kichin okwukwe abụọ, ya bụ confirmation. Mmụọ nsọ, ekpe ekpere ka mmụọ nsọ bịazie, nye gị were onyinye nke kachite gị, forever. Mgbe anyị eme gị etebe ute that day, echi ya ya sị gị, be sealed with the seal of the Holy Spirit. Be sealed with the gift of the Holy Spirit. Nara akara alimamma nke onyinye nke mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na ijele gị kwadebe ka ha bịara. Biko, ana m arịọ gị. Maka na ndị a na-abụghị meburu confirm, echete na ebe ha oge okwukwe ha nọ bụ n'ụka ọzọ. I'm sorry for you, but I'm good to hear that you will not. Upon a name, market and a Catholic, a local group, we were Catholic, but we were a Catholic. But we eat bamboo, we will keep both to be Catholic, because all we are not. If a Catholic, me can office no good, we need to justify the matter in the yard. If a Catholic, me bring a design after what may be a common effort. In a business, man, I go go go. Mo matter what you achieve in a zanimo Catholic. Oh, we be Catholic, no go me. Our religion go quite be a bambo to be a Catholic. Don't worry about confirm tomorrow. Let's wait for the three.
mana ọ bụrụ na ọ ka agụ mgbe Chukwu zijere mmamma na-abịa imebi ụwa. Ọ si ya chere na Revelation, Book of Revelation, si ya chere na o nwere ndị agha mark sign of the Lamb. Agha akara nke nwa atụrụ. Akara nwa atụrụ ahụ bụ akara nke Jesu Kristi. Akara nke Jesu Kristi bụ cross. Obe ahụ, ya kachara ha ebifi imebi ụwa. Otu Moses si gwa ụmụ Israel, ha egbu atụrụ, ha kachara akara nke were ọbara ya mebụrụ sign n'elu taa. Ekwensu nke mama ya emebi egbu ụmụ ndị Egypt gahịrị buru. Akachara ya akara ahụ, ekwele ma etechite ya bụ akara. Njọ na-etechi ya bụ akara. Ejo omume na-etechi ya bụ akara. Ishi n'ụka gaa n'ụka na-etechi ya bụ akara. Mana ofu ihe ekwensu gị nwere ike ime na o nwere ike ifichapụ ya bụ akara. Ọ na-ekwe fiche, ọ bụ otechite. Sacrament ndị ọzọ dịka penance na Eucharistia dị asọ na-asacha ya. Mana ekwele na-etechite. Maka Adama ma etechite na ịnwụ ego efe sachata ọnwụkwudo. Otito dịrị Jesu.
Asimunu nọrọ ala na mana nabata ego mana nwere ike fata gị aka dị. Asimunu nọ Onyoho ga-alụ ihe. Maka na asimunu nso eme kọmpam kwụrụ ọtọ ofu onye ikpe ya nọ n'ime mbe. Asimunu nso eme kọmpam nọrọ ala onye nke ọzọ na-aga n'ishi ebe a. Fada Kile, ọ dịka ọgbụ ugwu mere ndebe gị na-agbata na mkpụrụ okwuchukwu ala oyibo. Nwa nke mmadụ buru ọgwụ ndị a amụma. Kedu ihe eji buru ọgwụ ndị a amụma? Ọgwụ ndị a nwụrụ anwụ n'oge ha ga-adịkwa ndụ ọzọ. Di nwere sọsọ ọgụ mma. Mana enwere mbụ amụma ikuku wee si n'akụkụ dị iche iche akụkọ n'ụwa bata n'ime ọkpụrụ ndị a nnu mkpọtụ na ụrụ na-ada ụzụ na-ada mkpọlọkpụ ndị ejikọchi ọnụ nwekwa anụ arụ na akwara bụkwa emume ọzọ mmụọ nke eluigwe abanye n'ime ọkpụrụ ndị a. Di nwenu ekwuola na mmekwe ka. Jesu wee bata na Galili wee gwa Pedro, enyela mmụọ nke di nwenu maka na di nwenu etekọrọ m ude ka m mara ndị okwenye ozi ọma kwa ndị eji eji na enwere onwe na ndị kpuru isi na hapụ ebe ụzọ. O mechie akwụkwọ nwesa taa ka a na-emejupụta ugwu a na ndị ụlọ na ndụ ụlọ. Abụọ ma wesa anyị zidata mmụọ gị ogosipụrụ ụwa. Ị ga-emeghị na iru nke ụwa ọ dị ọfụ. Otito dị Jesu. Bishọp ya chitere Onyoho wee mee ya akwụkwọ wee kụpụtara n'okwu nke eji nwere na-etego m ude wee zuo m ka nye te ndị ọnyọ ude ka mmụọ nke Chukwu bata n'ime ha, ka o ji bata n'ime m, ka ha wee nwee ike gwa ndị niile eji eji na ha ewere m ụwa. Na gwa ndị gburu ishi na ha gwa ụzọ. Gwa ọkpụkpụ niile dọ ndụ na mmụọ nke Chukwu na-abata n'ime ya taa, ọkpụkpụ niile nwụrụ anwụ nwụrụ anwụ na mmụọ nke Chukwu na-abata n'ime ya taa adị ndụ. Ka a ga-emejupụta ihe a n'Onyoho. Zileta mmụọ gị o sepụrụ, ị ga-eri uru ka Onyoho ka ọ dị ọfụ. Ozi ihe na-abụ chọrọ m nke mara bifo kwuru okwuchukwu na-aga nke mbụ na nwa mee anyị nọ na-ejechi oyi. Ihe njiri gba aka n'obi n'elu ọda maka ụlọ na-adịghị ego n'elu mebiri anyị ha anyị na-eme. Mana ọ bụrụ nke esi nji oyi n'osisi a nọ n'okpuru ihe ka n'obi enye esi nji oyi. Ka mmụọ nsọ nye ụlọ esi nji oyi n'ọnyọ. Onye mmadụ na ya bụ onye oyi ha, onye esemokwu, onye okwu na ụka. Ya chọrọ ma obodo nọọsụ ọjà kwala na ọ nọkọta ka mmadụ n'ọnyọ. Nke bụ o nwere ọnya onye ọnyọ o kụziri akwụkwọ. Ọ bụ ndị dị egburu ọnyọ ọzọ, ya bụ onye izu na-akpata m n'uche. Ihe m na-eke ebere ya sọ ọnyọ. Fada Elias Akpụ, First Priest Onyoho wetara ọkwa eziokwu. Anyị na-ele anya na ekpere n'ihu Chukwu ga-enye aka ma Onyoho dọrọ nke Chukwu chọrọ ma ọ dọrọ. Ma ọ bụrụ na o nwere ihe ka na-ese dowe ọ ga-erule ebe Chukwu. Masa anyị na-ekwu taata na ekpere anyị na mmụọ nsọ anyị anata anyị na-arịọ Chukwu ka onye ka mee ihe ebere na Batia na n'ezie. Ka mkpụrụ obi Fada Elias na mkpụrụ obi ndị na-ekwere n'ụlọ gara aga. Nọmba wa hụrụ ndị Fada Elias na-agwa, a na-ahụta ihe dị ise every time. Nwa nke mmadụ, jee buru akwụkwọ nwụrụ anwụ amụma. Sometimes God will send you to do what looks impossible. Ndị a na-adị ihe ike ahụ, no. Keep talking. Ndị achọghị iji ụka, ebere m ike, nwa nke mmadụ, jee buru ọkpụkpụ a nwụrụ anwụ amụma. That is your goal. Hapụzie Chukwu ihe wee jee okwu ime. Maka na onye na-aghịa mkpụrụ jere ịgha mkpụrụ. Mgbe ọ na-aghịa mkpụrụ na ọ maghị na o nwere ndị ji ada n'okwute na ndị na-ada n'ezigbo ụzọ. Ọ bụrụ na oche gị na-ere ndị ada ebe ọ ga-ada na nwere ike igwe ya. Onye ahụ ya na mkpụrụ eziokwu na o nwere ndị ọbụ ụlọ oriri nke ahụ ụlọ oriri anaghị iyi ụwa maka na o debere ụlọ nọ n'ụlọ. Mana ị maara mgbe ndị ụlọ oriri ebuche ebe ọzọ ji ebe ọzọ ji ewu ume. So my dear brothers in the priesthood, never ever be discouraged in your mission because you think the people are not receptive. It doesn't depend on you. Your own assignment is to be faithful. Mother Teresa of Calcutta always told her children, God did not send us to be successful. He did not call us to be successful, but he called us to be faithful. You were up on the arm. Onye nja mmanọkatara ọmara n'Onyoho ji abụwa Chukwu ekirikiri. Na mụ na-asị unu na Onyoho bụ Chukwu ekirikiri. Ndị anyị nọ na-abụ ahịrịo na ninth mile ndị Onyoho. Ọ na-abụ ahịrịo na ninth mile adịghị onye ọbụla oshiwe na ọsị na-achị ukere m aka. Oge na-abịa from now onwards, ọ gaghị ebe ime onye nke oshiwe na ọsị na-achị. Na ọ bụkwa onye okenye ji eme, ma ọ bụkwa onye akụ ji eme,
Mana number one, all on the other one, No one, nothing would have happened. Merengiz is the head I am making it.
Except Jesus Christ. Nendo nyerike. And kukwansa, letter to the Hebrews na kowanai. Nemadu anegeje kaya enyo mweyike. Nabu soso unyakoro gapore ron. Umwege bishop uka Catholic. Mabu father uka Catholic. Jire kaya muwe bishop mabu father.
Nyejeso nyerike. Nyeronyo zike, wenu tanyeka, ayumane nye ndoso.
And Father, ne uneba, mwa bu bishop yasriya, you don't have my authority, ito nyozude, he will not do it.
Pope, those who some bishop or na, you don't have the power again to do that in Osuka,
I can't do it.
No, go catch it.
None of them has the power, see the Hebrew man, tell you.
in the name of the church until heaven is where.
So you have been anointed with the Holy Spirit by Christ himself. In this year, you have been anointing.
Virgin olive oil, extra virgin olive oil, extra virgin olive oil. Each of them have extra virgin olive oil. The power all come with Shineka Jesus Christ.
And the problem is also what I need to do with them. Ihe kachacha mkpa bụ onye nke ịfụnanya. Aspire for the higher gifts and the highest of them, Lord. Ya bụ onye kachacha ihe mkpa. Anụwọta na-egbe ndị ụmụazụ sụrụ asụsụ ahụ dị iche iche ụbọchị Pentecost. Dunye ọbụla n'ebe ahụ ghọtarie karị. Ma ọ bụrụ na ịsụ na-ego ihe ya ghọtara tere bụ onye na-asụ ya ghọtara, ọ bụ bebe echi. Era. Mana ike ya nata nke ndị apọsụlụ ji nye ụzọ ihe na-abụ. Nọmba 1. Ihe ahụ na-atụ dị egwu na-achụ ikwete n'igwe Katọlik na ịgbasa ozi ọma, ya bụ egwu laa. Maka na onyinye izi Jesu nyere ụmụazụ ya gosi n'ọnwụ kwuru egwu. Do not be afraid, egwu atụla unu. Ya na mgbe a gwara m n'onye ya n'ihe izizi ekwesịghị ji nweta egwu oyiri gị egwu. Oyiri gị egwu. Na mana ọ dị difficult. Ime inweta onye gaa na-atụ efu mee ihe. Mere na ọ bụrụ na nwa anyị ma nwa mbụbeghị enwe ihe o mere ikume ike ọsịsa cha bịaba ọbịa o kpọrọ anya awụ ihe n'anya waa the first thing he agwa bụ my friend enyere m anya like that ka ị ji kpọrọ anya awụ ihe n'anya maka na ọ na-ede gị anya na ịba papa tapu gị atịba ọ bụrụ ụdị anya ha said this boy you're very stupid. Ànyị ga-atụ egwu, ịna ihe agwara, mana ọ rụrụ ọdịnihu dịka ihe ya sịa Jizọs bụ amaghị ma eji ọmụ ọrụ gị mechie ba afọ. Because it's not afraid of you. Ihe izizi ekwesị na-emebi ya n'egwu. O nwere ọchịchị ndị agbụrụ jiri iyi mmegbu na Rom. N'ezigbo ndị agbụrụ, ọ bụ ha chọchị gị. Etinye ihe n'eri ya. Onye mere na arụ ahụ ga-adịgide na Rom. Akọrọ n'akụkọ a maka na o mere eme. Anyị nọ na trafik. Moto muvu ha ga iji ewute Toyota Corolla Beer. Ọ ha ga-ekpọ machis. Na ya ha amadị. Anọ m ime moto a sọsọ m. Ọ ga-anyụla ji anya wee wụrụ amara anyị nụrụ ebe ụlọ dị bụ ụlọ obodo mini kilomita strọng. Nna agbụrụ a ha gụnye akpagharị ha ede nọ n'ime moto ma enwe abụ ha kpagharị ring n'aka niile wụrụ tatu ka jụrụ esi ha niile ha pụta tiishi na-eke ibute mụọ ha niile overtake. Because n'efe dị n'eke ibute gị na-eme ka ndị Naịjirịa and onwe ihe na-ewu onye Italy ma ọ bụrụ na igbu onye ebe ọnụ. Igbu onye ebe ọnụ papa sede gị gị na-eme ihe a ọkpọ gị ihe ozugbo. Ndị arụrụ ala nta gburu aga anya gị ha ahụ n'anya pụta rutere ekike mgbe mgbe ihe ọnụ papapapapapapapapa. Hey! Ha nyere anya nwa black man. Say my friend go back and join the line. Na asụsụ be. Bẹ́ẹ̀ ti rí rìvásì yàtọ̀ àzọ mẹ́rẹ̀ mi. Rute mbẹ́ sọ sọ̀rọ̀ mu rẹ̀ láì. Gbadata gilasi bẹ́ẹ̀ ní ẹgbẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ní rí mẹ́rẹ̀ mẹ́rẹ̀ ọ̀chì pa. Tí ẹ máa ṣe ẹ̀ máa fẹ́ ṣe ẹ bá fọ́ ọ́ jẹ́ ìjọba ẹ̀ lónìí jẹ́ ìyẹn wíwú. And they left. They left. Because the discover that I was not afraid of them. Ihe ẹgbẹ́ kọ́ ọdún mú ẹ̀ and honestly, I was not afraid of them. I don't know why, but I was not afraid of them. Because I know my own baby, but I was not afraid. We were on that day, we came to Kake, such a woman. But that is how the devil is. Only at the end of the night, he must have been, or to go in, and I can't even walk him. Mana ọbịa ahụ enyi gị na-enye ya sị ma mere get out. Igo zuru. But mara na ọ bụ oji ma ọ ya ma. Because the one who is Jesus, the last thing Jesus were ever away from me. Ọ wee hapụ ya, wee ka nye ụgọz.
ọzọ mgbe ọ nọ n'elu ube nke Bak. Ekwensu ahụ ga-ahapụ mgbali, ọ ga na-akpa okorokoro iyi egwu. But do not be afraid. So ọ bụrụ na ị nata mmụọ nsọ taa, ihe niile na-eyi gị egwu, ọ na-akpọ onweghị na-ekwekọba ihe ya na-ekwu n'eziokwu ga-efu. Onye ahụ mara eziokwu, onye nọ n'ọha, ọ mara eziokwu, ma ịkụ ekwe na ekwere eziokwu, kedu ihe na-atụ egwu? Na-achọ egwu ihe na-ekwekọ bịa kiri. Maka Jesu sịrị na ahụ ji akwụkwọ akwụkwọ iji atụ egwu, atụla egwu onye egwu anụ ahụ na onye kpụrụ gị iyi. Na onye ji atụ egwu onye egwu anụ ahụ na onye kpụrụ gị iyi. Don't be afraid. Ndị mmadụ wee bido ezi ozugbo mebe gị dị kwupụta ozi ugwu a. So egwu ji ala, then inwezie courage, ị ga-ejide obi ike, ị ga-ejide ekwupụta ozi ọma nke Jesu Kristi. Ịfụnanya ihe dị na-agbagharị ndụ mmejọ ọrụ ihe amamonye dị iche iche mmụọ nsọ ga-enye unu taa. Anọwụ nsị nnabatara ya ihe dị iche ya dị n'ndụ. Ọ bụghị maka ọrịa gị dị ala ahụ, ma ọ bụ ọrụ iji enwete, ma ọ bụ chi iji enwete, ma ọ bụ ezigbo nwaanyị iji alata. Ọ bụ sọsọ nke ahụ na ihe ndị a niile na-agaghị agaghị. Mana onyinye kachacha onyinye Chukwu ga-enye gị taata, jee mee ma ndụ gbanwoo, jee mee ma Onyoho gbanwoo, onyinye nke mmụọ. Onyinye nke mmụọ. Anyị na-aga Chukwu na-emesa dị asọ n'ụwa ka onye ọbụla nwee ebe a, ka anyị nọ ya eme kọnfam, na ndị eme kogo kọnfam, mee obi ya. Ka anyị mee ihe mmụọ anyị na obi anyị, ka anyị wee nwee ike ịnata onyinye niile Chukwu ji enye anyị mgbe anyị na-enye anyị onyinye nke mmụọ nsọ. Anyị na-arịọ Chukwu, ọkpụkpụ anyị niile dị ka ọ nwụrụ anyị, site na onyinye nke mmụọ nke ka ha jikọta ọnụ ka ndụ bata n'ime. Ọ bụrụ na ndụ abata n'ime, ka nkwa ahụ niile Chukwu kwere ndị nke bụrụ ihe a ga-emejupụta na ndụ anyị ọnụ. Anyị abụrụ ndị ga na-agba akaebe, ndị ga na-ekwupụta ozi ọma nke Kristi n'ụwa niile. Ndụ anyị abụrụ ụdị isi ọma. Ude isi ọma dịka otu anyị si eme incens, ọ bụrụ ude isi ọma, ọ bụrụ isi ọma aja isi ọma Chukwu na-anara. Ndụ anyị abụrụ ude isi ọma ya na-agba aka ibi maka Jesu n'ụwa, bụrụkwa ndụ Chukwu ga-anabata. Ya bụ ya anyị ga-arịọ Chukwu site na Kristi Onyenwe anyị.
Amen.
Udo dịrị.